ubheke igumbi lo khulumayo ongumholi we National People's Front NAPF nosebenze kakhulu nomama kaMagwaza Msibi kusukela ngonyaka ka 2000 sike sangabaholi naye entsheni sadlulela kwaze kwaba u 2011 lapho afome khona sisonke iqembu le NFP yabuke kakhulu ukuthi noma besazi ukuthi impilo kuyisibthaka kodwa bese sijwayela ngoba bese kuyiminyaka ephila nakho ukuthaka silapha ke ngilapha njengomholi wenhlangano NAPF na njengomuntu osebenze nokamagwazi isikhathi eside ukuzomphelekezela sithi indlela enhle ukufa kudaliwe ngokwethu sonke ngiyawududuza umndeni wakhe ngiyawududuza umndeni wakwamagwaza nowakwamsibi neyingane zakhe ukuba kwami lapha ngidabuke kakhulu ngoba ukamagwaza maningi ama-project noma iy'nhlelo esizenze naye ukuxubanisa nama-road show abewenza seyimeya aze ayofika e-Gauteng lapho bekuyimina ebengihlela yonke into ukuze afinyelele kubantu baseZululand abahambe ngokuyosebenza e-Gauteng kuleli qhawe ke iqhawekazi leli liusebenzele umphakathi egabeni zonke libasebenzele abantu abahlwempu labasebenzele abantu ngokungabheki ibala labo nokungabheki ibulungu benhlangano zabo ziningi izinto azenzela isifundazwe saseZululand uhamba nje emhlabeni uhamba nje emhlabeni kukhona into ayekhulumile eminyakeni eyisithupha edlule ethi sihlonze izingane ezivele emndenini ehlwempu njengongqongqoshe noma sekela ngongqoshe wescience wayenohlelo lokuthi akwazi ukuthi alekelele lezo ngane ezivela kuleyo mndeni leyo ukuze ikwazi nazo ukukhula ishintshe imisi yakwabo wahlaseleka ke sibhlungu ke kodwa sithi ke uNkulunkulu wakhe nabakuba bamemukele ahambe kahle sithintekile ngoba nami njengoba ngingumholi weNAPF ayikho inkulumo nengxabano engake ngaba nayo naye sahlukana kukuhle ngimfisela ukuthi amukeleke ngoba wenze kahle emhlabeni asazilutho yebo ke konke obekwenziwa umuntu kwasiwa uNkulunkulu wakhe kodwa thina emehlweni ethu wenze kahle kakhulu kaMagwaza Msibi ngiyabonga
ukubuza nje kancane ukuthi njengoba esenze abantu abangaka inkulungwane zabantu esibona la namhlanje zimphekezele mhlawumbe ngokubuka kwakho leli qembu likuphikisasa la
ngingenxusa mina mfowethu nginxuse abaholi be NFP ukuba basebenzise leli thuba babumbane ngoba iNFP phezukwazo zonke izinto uMagwaza azenzile iyona nto ayokhunjulwa ngayo ubukhona bayo nokuphumelela kwayo nokudlondlobala kwayo yikhona okuyokwenza akhunjulwe emhlabeni ngakho ke ngiyabencusa abaholi beNFP ukuba babambane babumbane bayakhe iqine ukuze kwenzeke okuhle emhlabeni
mhlawumbe uma ungasibalela izakhiwo ezikhona la ezenziwa umama uVZ ungasibalela zini
kuningi okamagwaza akwenzile emhlabeni njengalapha nje eZululand kwa stadium nje lesesivaliwe ngiyazi ukuthi uyena umuntu obeneqhaza lokuthi sakhiwe unama crash angaphezulu kwamakhulu amane 400 izinkulisa azakhe kuzo zonke izindawo zamakhosi kunane izikole ayezenza kungesigaba sakhe ngoba izikole ze Department of Education kodwa njengoba waye very passionate ngemfundo imfundo wayeyithanda wazenza izikole ukuze izingane ezivela emndenini entulayo zingahamba amabanga amade ziyofuna imfundo kuningi esingakubala kodwa okumbalwa lokho engikushoyo nokubalulekile lokho engikushoyo usebenzele umhlaba umntaka makhuzwa
njengomholi weqembu osuthe walibalula ikhona niphethini mhlambe othe omoyisika kumama uVZ wasiyahamba uyoyenza eqembeni lakho
ngifunde ukuyithoba kubantu nokusebenzela abantu ngendlela enenhlonipho ilokho kaMagwaza Msibi akade edume ngakho uthando lokuthanda umsebenzi wakhe nabo lokubathanda abantu abasebenzelayo ngakho ke nami ngibhlungu nje ukuthi uhambe nami sengisekhoneni lami ngendlela esasisebenze ngokubambisana ngayo. Kodwa kuNkulunkulu umuntu nomuntu umhlelele uhambo lwakhe, ngingesho lutho kulokho. Kodwa okuhle ngifunde kuye ukuyithoba, nokuthi ungathi ngoba umholi number yakho ikwabathile. Kwamagwaza ubefonelwa inoma ngibani noma nini onenkinga, futhi asondele kuye axazulule inkinga yakhe.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu umsakazi nethubo onginike lona. Ngibuhlungu ukuthi uhambe ngesikhathi lapho bengakwazi abantu ukufinyelela bemvalelise kahle ngezimo zemkhuhlane khona esweni. Kodwa ngiyababonga laba bakhona ababeqotho kuye nasezinsukwini zokugcina.